churches that are Igbo can now chukwu wetalago na arion the government in Nigeria.
Chineke n'ime Nigeria I know. Wepụtara onye Igbo ka ọ pụọ iche. Ọ na-egosi Nigeria achọrọ ịghọta nọọ ndị Igbo ka a gọzie. Unu enyela fa nsogbu, unu rapụ fa kwado fa, fa ga-emenwu ndị Nepal na nyere ndị Nepal, fa ga-emenwu nuclear power, nuclear, fa ga-enwenwu nuclear power a ga-eji wee na-enye onye ọbụla ọkụ anwụ anwụ. Anyị lụrụ ogwu inwe ọkụ anwụ anwụ abalị ụtụtụ. Nekene ndị gọọmenti, federal gọọmenti, m ga-asị na nzuzu, ị na-asị ndị mmadụ come and invest in Nigeria. Pabia fia wolu which plant, which ọkụ wee mepụta biskiti nkịtị, mepụta toothpick, mepụta bread, mepụta moto. Anyị nwụrụ onye ọbụla generator, hotel anyị nọ generator. Ọ jọgburu onwe na gọọmenti nọ, ndị hotel nọ na ebe a na-akpọ hospitality industry. Ịnabata ndị ụwa ka fabia ebe a na-enwe ezumike. Ọ bụrụ na ịrapụ ofe a na-ata ụfụ, gọbịa na-ego gas, si na gas agwụ na emere nke a. Anyị ọ dị ifele, ụmụ ụbọla obodo gbara anya okirikiri, nekwa Cameroon, nekwa Togo. Fenwesịrị ọkụ a na-akpọ 24 hours. Anyị nwa a na-akpọ Giant of Africa, Giant for nothing. Ọ na-ewute na a na-akpọ anyị Giant of Africa, nwere ife anyị nwere. Toothpick a eji afa eze, a na-esi obere ebe ebute ya. Toothpick! Gọọmenti mmasị unu rie nsị.